kuja ingapira da ni right god ubani kam oh Absalom obusudlile ba baga uyakhona ukubala imali uyakhona ukubala imali oh okay imali lo imali 100 rand okay ngiyakupha oh sibonga ngubani amahlalela oh okay ngiyabonga manje uzothengani oh sinkwa ne cold drink okay ekhaya ayikuphi e Palm Ridge oh okay I know ngiyabona yeah umalini le okay uma sayizo 2 umalini uma sihlangene 200 rand oh okay kanti yakhona ukuba ungathenga ini lapho
ngakunokuthi
uthenga kudla okay kuzophuma ini nani lapho
okuningi
okay I know cinco de cuatro okay ibeke kahle ke le mali ungayilahli eyakho ngithanga ngayo ukudla udle Christmas Christmas yeah uma ngunikeza lena ngimalini iba ngimalini yeah uma sewuhlanganisa leyo iba ngimalini 300 okay me that's mathematics yeah ukubala lo ifihle uthenga ukudla so ulala kuphi la
Sosol
garage okay eyokugcina le yeah ngimalini yonke uma sihlanga yeah 4 ashaya la yeah uhlakaniphile kanje uhlakaniphile yeah yeah ubeke kahle bangakuboni yeah ibeke kwelinye i-pocket ifake kwelinye i-pocket yeah bangayiboni uzothenga ngayo yeah yeah ngakunikeza omunye 100 rand ngumalini uma iphelele imali yakho yeah izoba imalini ah uyisikhok ubamba la uhlakaniphile alright sharp alright short yes uthenga ukudla yes okay alright short sharp so alright sure